shan bisiya kai dumairu ma aiki haka suna na aiki ni buri na kawai ganni cikin hidimar ka annabi mune shairan annabi
mune shairan annabi
Manupa daya, we subscribe.